enjoy, enjoy. Umusa pila, umusa hamba. Kulomhlaba, oyisasa lethu laziwa muntu.
Make it memorable.